Kwenyunga kwehla ukhanya kwathi kimi mathambo esikoko umhlobo njengamanje ahamba uzibuyisele wena ngoba kwathiwe angilindelana kule ndlela kodwa ngikaze ngaba nakuthula phela hleli kungibela ithuna kwami kwendlela ukumina lo nto angithe engiyikho sengiwukhuthazwa nayimpilo kwaye namhlanje ngiseza lami lokungibambana nethemba lami ngesandla sinye uthando nakimi alisaphelele ngilanje ngilokhu usetshenzwa nayizidalo lingikhomba njalo ngophakathi lithi ngiyaphika nti ngifunane nangokwempilo uma ngizama ukusiphendulela kulo masisha lithi mangithule ngiyeke kwawuketha nangedibane lithi ngiyazi yini ukuthi umdala ezihambe izithuku nalapha kuningi sazosikenga kude ngizuzule kuphela lapho engingalaba mathunzi usekho sekusile kwaye manje ongabhekisisa kahle ngiphelele kwazisithunzi njalo ngokuqingane nomthunzi uma lisifikilanga nokubonakala ngokuzipheka ngokuzifudula ngibuyela kulona neligumbi sekaba yilami lokuthunzi noma sekaphenduka isifo sakusihlwa kuwona nomgodi womhlabathi nomkhumbo phakathi uyashisa ngokuthamela njalo nomlilo kunokulandela amafu amnyama kube imvula nje yezilimbezi zabafolokazi ngingabazi kwezikwelami ithuna uthinto kubaduduza kanjani ngoba kakubeyimbuzi ukuthi ngasengifinde sengingenathando kuga nabo bazibona ngathi bahlwembu kanjeya ngathi badlwengulelwa umtombi kothando yingoba basificelwa yimini eyobuhlwembu enkulu bashawelwa imvelo yokuqala sebeyasisola kwayimanje bafuna yena umvelo nqangi lowo yokusikola kanye nabo phezu kwawethu amathuna asibonise indlela ukuba samlibalaphi ngoba indoda ingcoba namhlanje kusasukile
Bekungumthwazi umlobo encwadi esimemezelo sithobayo.